Da 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 re ga ma sa ga ma re re ga ma ga re ma ga re da ma ga re ga ma ga re ga ga re da la
Is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.